Do you have a USB 2.0?
Not looking right now.
My phone is a little low, but... Oh my god, you are awesome. Arigato! Shake it on?
Yeah, you have to shake it.
You have to shake it to charge it, or you just shake it to turn it off?
You have to shake it.
Oh, I was like, you have to shake it to...
Yeah,
it's
like power.
Two, Thank you. Two, 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 two